uko mubibona tubandanya tubereka tubigisha tubamenyesha tubakebura tubabwira ingene murazi rero ko gufata ingingo mu rukino rwa rugby league ya 13 n'izindi nkino zijyanye nabyo ariyo tag rugby n'izindi nkino zirimo abakinnyi bakeye. Murazi ko muri rugby ya 13 hariho 9 cyane cyane no mu minsi za seti kubera turiko turibisaza le statut de sport olympique. Iyo sport olympique rero tuzoyishikira ari uko utanguye kwigisha ibihugu nka byose rero dutegerezwa kuba dufise n'abana bakiri batoyi twatanguye kwigisha. Ku kwigisha abana batoyi hariho hatoba abazomenyereza urukino gusumba bajya twahura tubona bitwa ngo nibo bigisha urukino. Uko rero ko gufata ingingo zo guteza imbere urukino canke guteza imbere umukinyi canke guteza imbere inkino, urumva ko ibintu bisaba gusabye nka byose kubera abantu ntitumenyereye mu Burundi cyane muri Afurika ko batwigisha gufata ingingo kubera tuba twibaza ko tubizi byose. Kandi murabona ko imico yaratitutse kandi inkino zacu inkino ndundi zisa nk'uko zitagiriho kandi zitakemewe cyane rwose kubera ari inkino zigisha urugamba n'ingene abantu barwana urugamba. Rero nta kundi abana babifise mu maraso, rero tuzorondera izo nkino zijyanye n'ibindi bihugu kandi zishobora kuba zifise uburyo ngo ushobora kutwereka natwe ingene twokwiteza imbere mu rukino no mu bijyanye n'urukino guteza imbere ubuzima bw'abakinnyi bacu mu ndero mu magara y'abantu no mu mibano. Ibyo rero bikazosaba yuko abantu tumenyera kuza turifata runo kandi tukaza turasonera abakuru b'inkino zacu ari rugby ya 13 ari rugby yindi rugby union canke football canke futsal canke handball canke volleyball canke basketball. Akenshi bamwe abakuru b'inkino mu Burundi basa nk'abinegeza kubera icyo kintu gisaba kwiyegereza urwaruka bafise ukuntu kuba gusa nk'uko baba bari kubararondera ibindi bintu bitajyanye n'ingingo kubera urwaruka rukumenyereye kandi rukagukunda ibintu byinshi birashoboka muri ibi bihugu byanyu. Rero bagenzi, ubona ko mwatanguye kwiga gufata ingingo mu rukino, ubu huye twagize akantu gashobora kubabwira ati gufata ingingo zo kwigisha urukino. Nawe ko twatanguye ku bana batoyi cyane rwose, abo bana batoyi cyane rwose niko kazoza ku rukino. Aho mwabonye ko ari abana b'imyaka hagati y'imyaka 8 n'imyaka 10 n'abana biberenga aho bari ko barakina n'uyo mwanya twe tujejwe gutwara urwo rukino twarabonye yuko umuhungu yiswe Fabrice ashobora kuzoma umukoca mwiza kandi azoshobora kwigisha urukino abandi mu minsi mikeyi niyamara kumenyera. Hanyuma umenye yuko rugby league iriko iragerageza gutera imbere byihuta kandi izokunda Imana iri imbere yacu. Hanyuma rero mumenye yuko tuzobana yatubabwira ingene bifata ingingo mu buryo bwinshi no mu kungene turiko tuganire rugby. Rero murabona ngaho ko ibyo bariko baragira bariko barimenyereza baramaze gutangura kuza barinonosora neza bamaze kubimenya mugabo murazi ko ari abana bo muri fondasitari kandi kenshi aba ari abana batarabona byinshi bategerezwa kwigishwa mu bwinshi kandi basa nk'abakuze gatoya kubera iby'amasomo kenshi biragora. Rero murumva yuko dukeneye abadushyigikira ngo dukeneye kuba abadushyigikira ni kudufasha kubona uburyo bwo kugera twigisha abana bajye bavemo abakinnyi gusa dukeneyemo abakuru bacu bazodutwara bazodutwarira hanyuma bamenye ingene bazohabiza neza mu bintu batarinze gukoresha izo ngugu bafite nyinshi kandi batarakoresha ahohoye bari kubakina nta na gatoyi nta n'ingugu nyinshi bari kubakoresha kuko ayo masaha abiri bamaze bari kubaragitwa kandi batashe baryohewe bamerewe neza kuko n'urukino rw'uyu munsi wejo uyu munsi aho natangira gukora aka kazi yarejo kugira ngo mumenye yuko urukino rukurikira rwabo ruzoba ku wa gatandatu tariki 2022 urakoze kumviriza kumva uyu mwanya wanyu iminota 6 mumuhaye irakomeye cyane rwose kandi ndabasabye mwiyongere musubire mu kumvirize mugarabe hanyuma tuzoba dusubira kubakorera kandi urakoze Jean de Christusiga perezidan Burundi Rugby League Rugby à 13 et la coopérative Burundi Rugby.